Don't I'm gonna go to the hospital. Musa, Allah yana sabar gida yana sayar da gidan